Waco, Tilmanta, see you. Sinjiga wan garana ya Somali qidana hayin Sidani ma ahan kalte Haga difka kaga sugned qof yahay Haga difka kaga sugned qof yahay